Shady B, let's go.
Chimana Kwanso.
Chimana Kwanso, what talk about life?
Ulivo leo, inonia leo. When I kiss you, you're a day badilike. Matatizo lona yo,
aleo.
Izu shide ulona zo.
Usichoke kupambana, yote ukimwamini Bwana. Story